Hi. If I have any software, okay, yeah, man, I send Patrick his software. Ebe army checking point out in his software. Mano ko to na emewo na emoto ndami agbolo oku eh those checking points if you hear bullet me gas if una egulo de egu ato chineke zo oku mu efa anwuru oku ko kana azu moto lele even down in me na checking point ya even down in na checking the mad e bon me chineke zo kwa in obodo ahun even down ya no na eku na ha chose am checking point ya na obodo again ma bo na ha ngote ku again a ga agbakwa uno nso chineke ọkụ biko no anyị amasịkwa ihe obodo a na-aghọ aghọ may God help us o obodo na-agba n'ụzọ chineke zọọ kwa anyị chineke zọọ kwa ndị a mmadụ fukọrọ efu n'obodo a na efu ị ga-ejimagodo ebe mụwa na ebido godo ya na ezogolo onwe m ezo ngozi anọkọta enukwa tawa chineke zọkwa anyị n'obodo ahụ biko onye nweta ozi anyị na chi ya amazụghị obodo a na-agha ahụ na biko nke ọ dị na mụ na nwanne vidiyo na egwu na-atụ ndị anyị.